E te iwi, ki te tapahia te taku he, ki te hunga e tino hiahia ana ki taua koha hei oranga mō rātou, ka tino kino ke atu te ngau o ngā raruraru pērā i te rawa koretanga, i roto i ngā hapori iti pērā i a murupara. Koe rā te heitara a Paul Blair o te uepū mō te iwi kāinga o Rotorua.
He he ki te kaia te minita mō te taritoko i te ora a Paula Bennett. E ai hoki ki tā te hunga whai penihana nei, nui ke atu i tērā e kai tiana e te tokomaha o rātou.
Well, she was just like us. She was on the dole and good on her for getting a job. But hey, don't forget where you came from. You were on the lower end of the scale just like us.
They've already cut access to food grants, access to advances on benefits so kids can be sleeping in a proper bed. These policies are wrong in our view. And they lead to more poverty, poorer health, more crime.
Oi, hei tā Mike Bryant, tumuaki ārohe mo te taritoko i te ora o te Wairiki.
Just a bit disappointing when they make comments about things like benefit cuts and things that haven't happened. We have a very strong focus on making sure all of our clients get their full and correct entitlement.
E rima atu ngā kaimahi a te tari o Wins i haere tahi mai me te uniana ki te āwhina i te hunga mai ngā hāpori e raruhi ana.
Kia hau nei e te mai matapiko ke te kāwana kia tāta te reo te nā mau.
Te umere ka hāno e putāna mai te hāpori o murupara i te rā nei. Kua tai ki te wā, mea rotika mai tēnei kāwanatanga. O te rā te minita mo te toko i te ora a Paula Bennett. Kia rātau auwe.
It's been a very sad year. Our town has gone through so much and it hurts us people.
And I try and go for food grants, I can't get anything because I don't have any children now. My son works in Wellington.
Me nā rarongahia mai ai e nei umere, ko waihoki ka mōhio. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.